wewe na Santa harigeze kuba beef abana itagira kwingana nuko ndasavye ikintu ja kimpere kandi ube clear abantu benshi barashavujwe cyane cyane bidasanzwe ningene ibintu bya D1 na Santa wagiye kubitamo abandi bahungu
ni ibintu bapanze rekaje ndiko ndabikubwira kuko urya mu journaliste yandi urabona si ikintu yagiye aramubaza ngo nakanga umuzi kwike ni ibintu bapanze kuko je yarandonde yarambu namuhaye audio zibiriza 2 minutes 2 minutes ndamubwira andi kwike ibintu nk'ivyo wabikoze vraiment basi yavuga ati ah kwa twagize kose reka ndeke agacha mukoresha n'ikindi kiganiyo kigira kabiri
tugende bukebuki uri mu presenter byageze gute kwanza kugira wimvire kurondira urya muhungu wavuze ngo niwe ashobora kwakundanye na Santa kwanza hanyene utubeshuze cyangwa byemeze byari byo koko barakundanye ego cyangwa oya
it's true urya mu jama murasohokana niwe bofro wacu
kwanza urya ninde apfuka he abahe yitwa gute akora iki ninde
nta wenzi sinzaba he sinzavuka he tubibaza wewe
urya mujama jewe naronse message y'umuntu ambwira ati ngo byukuri urya muntu diwana arakundanye na Santa canda kanguka ati nibiki ibyo ngo none urumva ibintu bya get canja kuraba rero maze kuraba jewe kintu nakoze nacye nshaka kumenya ninda kundanye na Santa mbega ni uvyo vyukuri urya mu D1 nikwe ega ntuzi ko benzi bibaza ngo ni base twase no ne kubereka abakunzi ba Exact TV woguma baronka umuci nzira imwe reka nawe ndonde
cegetere hari
c'est pas ça reka ndondere niyo genio visionary fisi niyo target nari fisi ndondere umuntu umusheri wa Santa ndabara turaje naramubuzi ndavuga ati nakunda akazi karana ni none bingirene mu nyuma bivuye n'abana giye ndacako hariho umuntu nimero ntazi iranyandikira kandi na Santa nabimweretse ati raba n'ukuri
ucubongeramo n'ibindi uri umushona wese mugenzi wanje nta kintu kimwe wabanje kumbaza ugaca kuri posta kandi nyene yaba
yarambagije basi
jewe nakoze nk'uko ntegerezwa gukora cyangwa ati mpa nimero yiwe ndamuvugisha mujya bambwira ngo barakura ati uri si wabivuga imbere ya mikro kuko mukundanye ngo nkini ko tayari yo yuduyo
kutamurunde Santa ubimubaze abitangira umuco kuri urya muhungu
Santa naramubuze
nyuma yajya biravugwa yuko yagukariye cyane like yatsitajwe cyane n'ikintu wakoze ibivugwa yuko mwatanye no mu mitwe nibyo yuko mutanabonana neza n'ubu harashima burashaka kuba mutanabona mutararabara byiza nibyo Ndabara mukije jeritwa as a classic Ebane hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha bigire bitangira kuza biraca kuri yo television ariko cyari hasi by the way racyafite abone bake ndasabye rero yuko tuginda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri television Furaha TV 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri Furaha TV cheni Isa classic neme n'umutima wanjye wose gushikira Furaha TV 257 andi kuko nyene kuri YouTube Furaha TV fura mugiswa ruko nyene Furaha TV 257 Furaha TV 257 hama uce wiyandikisha logo cyibona ngaho wiyandikisha hajya bo entre temps urasha urakura abone ibiganiro vya ba jeune ari umujene yitwa Karim n'abandi bari ibiganiro vyiza vyiza hajya a kumwanya kumwanya ebana nuko kuri kuracerwa sana rero ndasubiyemo mu nyuma ukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hari kugwa gishasha cha Isa classic gire guza gicaga kuri Furaha TV cewe neme gushikira wewe rero na nkunda jewe tujye gushikira Furaha TV na Isa TV shikira Furaha TV twese dutere imbere Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Bakunzi ba Isaac TV amva mukagira merci beaucoup wo mugize kugira subscribe hari rugendo ratanguye dutanguye rugendo rutagatifu rugendo gweranda rutujanye muri Israel tugiye muri Israel tugiye muri Congo kuzana inzahabu tugiye muri Congo kuraba yuko tworonka ivyo tuza bo by the way kini gihugu ciza Juma ivyo gira vyose ndagusavye rero kamera izunguruka abantu bagende bararaba aho tugenda turajanye aho dugeze uko abantu bashaka kubaza tumenga na ntivahiri so uno musi rero mu kiyago cuno musi nashimye yuko ntumira urengirana iharaza ibiganiro byo byo muyitanganyika ndabe abantu bamenyera tanganyika n'abatayimenyereye ingere bigenda muravyo ibiganiro tugize ko rana bface twakorenganye kuyitanganyika jere kenshi ndagira kire ibiganiro nkimba bashaka ndabere kubwiza bw'igihugu cyacu bashaka ndabere gakayaga ngene ushora guspendinga nyene fresh ata bintu birebire bibaye ata like ata bende bivuga gute turi kumwe rero na Bwana Andy Leo ni Andy Leo ni Andy nde Andy ni bon
ni bon sana iza
zeneza
cyane go
umujama umurabye asana amonize rimwe rimwe bakunda kuvuga ngo duturasa Andy yo bya turasa
niko babimbwira uko
za vrai ariko bavuze ko usana nje bwo yumva gute man
bon antukura kazi
Laura kazi oye zawa turasa amahasa yahuye rero nkuko mubibona tugo kugira tuyage duhane hane byumviro ariko kandi kubatamuzi uyu mujama afise skendo nyinshi ndaza kuzigarukako turekanye na skendo ni umu presenter like akunda ma base turekanye nuko ni umu presenter numba presenter bamesha makuru beza cyane umutsima mwiza bimadasanzwe kubabonye sinema ya I'm sorry Ah, yes, manja, I'm sorry. Uyu rero uyu ni watanzikira kanyene fresh, mcyamuvyumva nyene yabwira boss hari ati boss twanye everyone. Zake nyene tumpush nyene tune kama shata endelea. Zaka te imbere bana. Eh, andireka kwanza mpere mugushimira kuri ico kuko si ari bwigira mpundo umwanya wo kugushimira. Ndagushimira ibyo byimva mutima kabisa.
Urakoze cyane Zake, nibaza ko umutima mwiza si munini ntitwacha twishima. Ariko turiho kugira kuko twafashijwe n'abandi nawe rero uhuye n'umuntu ushoboye gukorana nawe ikintu cyangwa kumva ko ugira inzira nubwo butayishoboye urashobora ati je ko ntayishoboye kubera kujya ayishoboye atokwikorera ubuzima bukabandanye sinoca nishima ngo mfite umutima mwiza cyane kuko ni benshi ba office ego
nice kabisa ikiyaga cya Tanganyika kiratekanye menga bamenye yuko tuza kuzima imana yabonye neza ko abana baza kuza ngaha kugira tujya kayaga gato andi wumva gute kwanzu uri muri uri hejuru ya Tanganyika nkuko nta nagatima ni gasimba wa mugabo
mbo ni rya mbere ku nshuro ya mbere jewe mponyoye mu bwato nukuri sinkenya cyane ngo nari kubura ibihumbi bingahe byo kudoda ariko je ndatinya ngo nguma numba kinyiganga ca mfata uko ubwo bwangiye we turajana ariko ndaryohewe cyane kuko ni ikintu kibaye ubwa mbere mu myaka mirongo mfise urumva ko ngoma ndacimenyereza yantuka nanje ubuza nkora ibiganiro byo mu bwato
ubwato buratese sana okay andi hari ikiganiro uheruka gukora ne watanguje tugaho duherekaza kuvyo watanguje cyangwa duhera wabvuye reka duhera wabvuye andre rero buje afite ka histoire kare kare genda nakazi ndakazi ko bike ariko kandi urumva andi wije mu kazi ku presenter rya
nagize formation ndazigorera ingozi mu ntara y'ingozi nshimire n'abadufashije umujamaraho yari muri tizi nashimye kuvuga nkuko atabikunda ariko no mu Tanzania ariko afise ubwenegihugu bubiri novuga ko mama we no kagira papa wo mu Tanzania rero yava muri Tanzania aja kugirisha ama formation abantu bamwe bamwe nabajya bo muri za Izere FM twari kumwe hari muri 2018 mu mpera y'umwaka wa 2018 niho naca mbona ko hageze ariko nari mfite target hari umuntu twari gukorana kijya gihe nkitangura hari byo tumvikanye ko bivayo n'ibyo umuntu wese aba yikundira ashaka gushikako je nashaka bon kugira iterambere nanje jo nzovuga ati narashitse ahantu inguvu zanje zirafise aho zingejeje ni byakunze canangura muri Imperial TV hajya mubona delicia muri Isaac TV yasanze muri Imperial TV hariga umwuga arabitutwa biyagenza fresh
hari gya mu myaka ya
2019 nimba nihenze ya je 2020 delicia 2020
ariko wabitanguye byose 2018
ntango fin de 2018 ego après ça chandavayo nja muri ndaho tv ndaho tv rero mwumva ntabwo ari indi television yo STV mu nziko jeyo twabaye buhindura izina gusa turashima aho tugeze ni ntambwe dushimira no muntu wese yagize icyo akora kugira tuhashike nkashimira cyane umuvyeyi wacu je ndumwe ndi mfura ya STV antuka ndashima cyane
okay sawa mwavyumvise rero STV niyo haca rya cinema ya I'm sorry niyo yacharia benshi barambaje ibazo byinshi kubijyanye n'irya cinema ya I'm sorry benshi barambaje byinshi ati zake none I'm sorry nyine iraheze iraheze nyene iraheze ngo ego iraheze afete yarabaryohe sana abantu ba fans kubyo babonye neza yuko menga ntiyohera uko bayakirya sinema wari ko wari niko wibaza ko bo yakira biva ningene ASTV ntiyari bwa like ntiyari bwa hitting sana wibaje yuko ari ko bazo yakira cyanke uri kuramubwira mutamati tumuhikira akazaki bavuga kuti reka dupime turabe cyangwa bavuga ati nje DC Imana irabikora
ngaha nibaza ko game wo yizi industry itahora kurusha rero kubera ko jewe mu maso y'abantu umuntu ashaka kubona umengo umuntu abasanzwe ariko muri wewe hari ibintu bawumva bikurimo bivuze yuko game ni strategy ni kumenya uko ukora ikihe kugira ibintu bigende ukushaka novuga yuko twe turafite ibyo twaharuye turafite ibyo twarondeye 80% ibyo twashaka nawe ushobora kubutabizi ariko ibyo twashaka twarabishitseko icyo twashaka kandi rero ntivyizanye hari hasigaye percent 20 kubw'Imana tu ihezagira ingufu z'abandi twarabishizemo ingufu biragenda uko twabishaka kandi turashima vraiment turashima n'umuntu wese yagize icyakora kugira bigende kujya
nice kabisa STV rero niteri imbere kuko yarandamuye kananje nkuko yavuze ngo ni mfura STV nanje ndiye nanje ndiyo kuko urumva twese turabana ba STV yaratureze yaratumba yaratupushinze sana kuri 2002 reka ngigwe ko ndanashimira boss wa STV bwana Alexin kuri mana ibarimuhezagira nuko rije yo burya nda hari gihe mara nicara hazi ngavuga ati none mutama ndamushimire gute mvuge gute ndamwandikire message mvuge gute umva nkabura of course ivyo murakora murashobora gukora ariko rero urukundo gujya gukoresha iwawe nico kintu kiba gisigaye urya muntu agukoresha bagufata gute arisagara kujyagagura no kuri STV ntibigize banjyagagura ntibigize bantwara afite baragerageza singire na stress n'umuntu ata numwe by the way kindagishingire nta niyo mpamvu nasabye yuko tushikira STV kandi n'ubu vure muri kirakora neza tubone tushikira kandi banashikirwa ijana kwijana reka tugaruke kwa Andy rero Andy uri gukora ikiganiro ari gano urize gutanguza cyitwa
emotion
gije ganiro gije idea emotion yaje gute
ubwambere nuko idea ndayimaranye nari ndayimaranye amezi arenga indwi nari kugikora muri ndaho tumwe turemeza neza ko bigoye cyane kuza ugafata Isaac ngo tora telefone mfata umpe nimero y'umugore wawe mu telefone umbwire ko umukunda cyanke ugaragaze ibigumba gumba umva biragoye rero ni kigano kitugora cyane ryo jewe hari abishobora kwiyumvira ati kwaraho nakiravye kisi no vuga ngo ntikibaho ariko ico nzi ni imana ndayishingira ntahe nta na hamwe nakiravye naraciyumviriye mfatiye kubindi bindi biganiro ukungene bitegurwa ndavuga ati reka nkuri ikiganiro ndashimira imana ko hari nabandi
bayo badanaza isamahi
oya sibaki ndashima rero imana ko hariho nabari ko barabona kwiganura ari kiza kubyo nawe bugikora nivyo nshima kurusha bisigura yuko feedback ni nziza cyane
emotion ni kiganiro gishasha cha Andy ariko akora kuri STV abananya avuga ati ni kuri je suis désolé ndabasabye mugishigikire mugifate mu mugongo mukirabe cyane kuko kujya mukirabye cyane nico kintu gituma abantu ba interesse story nkuko natanguje ikiganiro mvuga ati umuhungu ndafite du story twinshi ndeza kumubaza STV irakunda gukoresha abakobwa beza beza cyane mwababonye mwiki
nibaza ko ni igihugu cy'u Burundi watanguye uvuga ati iyo ukoreye mu bwato ubushaka kugaragaza ubwiza bw'ibirundi nanje yo ndondeye umukobwa mwiza kuko nije ndamurondera kweri yego
bantu begora banenga
mbo ndumusore ndumujene ndacafise agatima ko gukunda kandi nta ntibanira ngo nipendeho nani pa ya enea rero ntegerezwa no mukazi neza gukunda akazi kanye kugenda gakunda niko ndondera n'umuntu asa fresh kamera yacu ni nziza ushyira umuntu asa fo ya kamera yacu itakarite rero novuga yuko bijya birimo kugira ngo tugaragaze nabeza b'igihugu cacu c'u Burundi cyiza nyuma y'ibintu byiza n'abakobwa beza baraga abakobwa niyo mashugwe yise
amfedere mbakoresha nk'amashugwe
nk'amashugwe
bakoresha nk'igisharizo cya asset
sikuvuga uko umuntu amaze kuba mwiza agaca amenye ibyo agomba gushikako agaca agira n'indoto muri we umva ko bica bihurirana niyo ntumbero tuba duvise ntiturabanga ubwiza gusa nti beza benshi nawe urahura bacako ukababona nubwo bikunanira kubavuga iyi rero iyo babonye ucushaka kumenya mbe muri we hari ibiki akoze ibi bintu yo vyumva ko abikundi ndambe udaboni gukunda uyu mwoga wacu urabizi kugoye cyane yego
okay biramaze gushika ugakunda umukobwa ugakunda umukobwa mukuru mukorana like ibintu nkivyo ugasanga nyene murakorana ariko nyine ukamukunda nyine ukumva ko uje nawe en couple like
rero impamvu mpora nkekeranya ko bitazo nashika ndakeka cyane ko bitazo nashika kubera iki ava ke ndamurondera ndi ha nkweze ndamuzi tuvugana nkamenya muri jewe mbe hari iki cha kabiri nuko nigishijwe yuko ntegezwe kuba mfise umuntu nkunda cyane kandi ku nguvu nkamukunda ku buryo ntazoraba ku ruhande niyo mpamvu rebe bizogorana ko nuko ndumuntu dukorana
okay sawa tusubira inyuma gato rero twinjire muri mu bintu byamuvuze ko no musore kubijanye na ninduru yahabaye hagati ya yiwe na Higuette wewe na Santa harigeze kuba beef abana itagira kwingana nuko ndasavye ikintu cya kimpere kandi ube clear abantu benshi barashavujwe cyane cyane bidasanzwe ningene ibintu bya D1 na Santa wagiye kubitamo abandi bahungu tugende buke buke uri mu presenter byageze gute kwanza kugira wimvire kurondera urya muhungu wavuze ngo niwe ashobora kuba akundanye na Santa kwanza hanyene utubeshuze cyangwa byemeze byari byo koko barakundanye ego cyangwa oya
boyi cyambere cyo uri kurambeshira ko kwanza sinavuze ko akundanye na Santa title niyo nanditse uko ariko navuze ibyo umuntu
urya mujama
urya mujama bimeze uko jewe ijya nkuru sinari bwayibone ariko narumva ngo izina Higuette Santa sigaye twe kugishobora urazi ko byahitinze je nkumva uko rero sinari bwa ndashobora kuraba ikiganiro haheze n'indwi zibiri kuko mba nshaka kumenya byinshi muri byo like tumenye isi gets igihugu cyacu Burundi kigeze rero ndafise nk'amameja mba nk'inkurikirana cyane nubwo nkurikirana yose ariko hari yandi nitegeko ndayarabe nditegeka ya rero rya mujama jewe naronse message y'umuntu ambwira ati ngo byukuri kya muntu diwana rakundanye na Santa canda kanguka ati nibiki ibyo ngo none urumva ibintu bya Higuette canja kuraba rero maze kuraba je wikintu nakoze nacye nshaka kumenya ninda kundanye na Santa mbega ni uvyo vyukuri kya muntu diwani ni kwe ega ntuzi ko benzi bibaza ngo ni beze ntabase no ne kubera ika bakunzi ba Exact TV boguma baronka umuci nzira imwe reka nawe ndondere
cegetere hari
se pasa reka ndondere niyo genio visionary fis niyo target nari fis ndondere umuntu umusheri wa Santa ndabara trois jours naramubuzi ndavuga ati nakunda akazi karana ni none bingirene mu nyuma kubivye nabana giye ndacako hariho umuntu nimero ntazi iranyandikira kandi na Santa nabimweretse ati raba nukuri jewe nakoze nkuko ntegezwe gukora sinavuze zingo ntore umuntu urya mujama ntawo narinze ambwira ati uyu muntu bari hafi cyane nawe rumva ashobora kuba ariwe bakundanye je twavuga nyambwira ko ashobora kuba ari byo ariko atopfa kuvyishura cyangwa ati mpa nimero yiwe ndamuvugisha mujama ambwira ngo barakura ati uri si wabivuga imbere ya mikro kuko mukundanye ngo nini ko taya none umuntu ari tayari kuva kuba kundanye n'umuntu wewe ari we ni woko mvugisha ukuri yanga ngo fatira ko mwanga vugati we ntumukunda umugore wawe ukavuga ati sindamukunda uvyemeye bisigura ko twobikora je ndavuga ati ndakora ariko ndakekeranya mu kiganiro avuga ati sinzi ko ari ibyo re ngomba ndabe ku muco we yo yuduyo
kutamurunde Santa ubimubaze abitangira umuco kuri urya muhungu
Santa naramubuze naramubuze kweri
sino
yarance ndeka mvuze yarance ava yibaza ngo nshatse kumuvuga ku bantu fungo ariko je mvuge ko namubuze tu
okay
yego
sawa nyuma yajya biravugwa yuko yagukariye cyane like bo yatitajwe cyane n'ikintu wakoze kuko we yavuga ati jewe uko biri kose nti hari kunkira k'inkuru wari ku kunondera kwanza jewe gamba ati Santa umutipe vya vrai ko avuga ko musohokana nivyo murasohokana ndamuhaye mikro ari cyo vyo kwica afite Santa ari vyo yashaka ibivugwa ko mwatanye no mu mitwe nivyo yuko mutanabonana neza nubu harashima burashaka kuba mutanabona mutararabara byiza nivyo
Santa twari kumwe kwa kangahe gabasha twari kumwe turayaga bien turanabi twari bwabonane ngo tuyage ariko je naragiye ni wabo ntiyabimenye naragiye wabo surprise ntaho narinzi muto ya wiwe wa wise ni wabizi kuko ni we twavuganye ngo je nshaka nshiki wanyu tuja kumura batazi target ntwaye nari ngiye kuvugana ndamwerekeje jewe koma atabwo ari inkuru nateguye ari ibintu kandi naramurondeye kuri phone ari amaudio yakumvishije hari amaudio rero mu ntanga tashizemo muri kiganiro cyane naramumbwiye naramweretse preve ya byose ati je n'ukuri narondeye inkuru sinarondeye umuntu kandi inkuru si bibi aranyumvisha ibintu ntari gukora n'ibyo nari gukora ndabwiye ati n'ukuri ko biri kose wewe uri umuntu uraje imbere ya kamera kumva ko ivyina ryawe rivuzwe si bibi ahubwo ikiwe kubabara kandi abitahura pardonnez-moi nyeskiza unahure ndanamubwira ati je nzogaruka ndamurondera urya muntu peut-être dusubire numve kandi ko turondera indi nkuru n'ubundi twemeze ko ari byo cyangwa atari byo acha bo hari ibintu yasabye gukora ntari gukora nta n'ivyo mvugira ariko ubu nibaza ko muri je n'amahoro sinziwe
okay sawa mwabyumvise rero hirya yejo sindabona ikindi kigaru rya mutipe nyene kubera ko kunda kumwambika mask abantu barambagize kubera ko kunda kwambara gafuka munwa ni corona canke ni kushaka kwinyegeza abantu
bamubona ndi kumwe n'umukameramani wanje mubaze naraye mukuye ko agafuka munwa ka mbere aca mbesha ngo agiye guhindura ngo impuzu ngo yacafuye acagarukana kandi cyambwa ati nifanye nini kazima ba Rero cyamvuga jecho target yanje nagumuka ko yabonye bijya biganira umutipe yashobora kuri retrouve
none ko utagiye kubihindura burebe yatagiye guhindura isura ngo dawe ngo si geti kandi ubu nakundana na igeti yabonye ko byakomeye byamushuhanye uwaci yabita ku mutoyi wiwe navyo nibiki
mutu ya wiwe
wise
because avuga ko mukunda
avuga yuko ari we yemera like niwe
yarasiguye neza abakunzi ba STV na ba Exactive ndazi murankurikirana yarabisiguye bien narashikiragaje kumwumva kuvyumva kubitanga abitange kumucyo yaravuze neza ko atamukunda nk'umukobwa cyangwa nk'umukunda amufana nk'umuririmbyi donc aririmba bien kandi ngo asa neza kandi si bibi none yivugiye ko asa neza ni bibi yaranavuze ko amuruta Santa gusa neza none kakuje Unaumia jiba nasema ende
muzi. Oya, anoje ni kufugi. Siku tawaza.
Bo, nuko, yavuze kwa mufana bivanya nuko na kukuma mbona machallenge. Kani chani mkai uko, hari inkuru yigeze kutubwira. Cyambwa ati reka ndamugaruka numve ko ageze kuri mutoya nawe kumba umujama yanyibwira ati ngo ntazosubira kubivuga ko rusa ndafanye
yaratinye uko biri kose
petetre yaratinye
uko biri kose ariko bavuga yuko bashaka kudodera ko nyina dode nyine
ngo nitwibage gusoma imboga ngiziri
imboga wa mugabo je nagaye gusoma imboga bakuzi ba active muraza ntugeze juma ubinda gusavye ndagusavye ubereke aho ntugeze
ari ya makarti ino ari
kaje na gaki kaje kaje
senga ndazi ko atavyuze kaje ni ensinye yabafise urusenga
urusenga wiki
ni ensinye donc urusenga niho ruherera basi bisigura ari kararoba akurikira kariye ageze kuri kaje abahejeje rero urusenga
zo bizi gutararoba yazi kwa rumuna kwa roho gara ndio
bijya mvuze sivyo none nivyo ni gwaba bajama ni gwaba cyangwa ni gubundi bwato urabaye ko baguma bakwega rubari runini urusenga mana rubari runini cyane
aha turi twa turi nko ku meters
ni karti bita kabondo Oya ni kabondo. Ari turi mu 3 metre. Hasi. Ni kuvuga nka wowe uguye yo, vuga ndagusugumura.
Tu. Urabona andi bintu tanguye. Yo, ngana nambaye protection hano.
Sume batam.
Ari murafisi mboga.
Nimerudia. Eza ye mwashikanye. Ya hari ziri hari ya hari abantu.
Imboga tuzikura he. Ba Bari ya yola yari kuru bari ari muri Kongo ya twobashije.
Ya essence yo chiherana eh ntabwo ikoresha na essence. Acha we ni hagufi. Turi mu kabondo honyene.
Yo la la. None aho ni dira kwira. Sawa. Okay bakuzi ba active mwabyumvise rero ari tangira umuco kubijanye na na issue ni chuka kibi cyari hagati kiri hagati iwe na Santa kuko byarateye byaramuteye ishavu Santa arahakwa none mu vyibuka namusanze ni wabo ngene yarize biranakomera ati na papa we byaramutsitaje bidasanzwe waramurondera none mutamusa bigo
none ntugero rira musaye kuvuvuka we muri akazi nturarira
utarize hoho
amaze kurira
byinsi
wari umubosi wararize Santa arize kweri biratinyitse cyane
Eh biratinyitse kuko attention umwe wese arafise sense yo kurira
ariko twaranabanye nawe neza n'ukuri kuba kuba twaravuganye tukamwereka yuko tumwubaha kandi tumwubahiriza n'ivyiwe twaramuretse yuko atari kugira bifasha atari ko biri by the way umuntu reka umufise umu invite nibaza we gutarategura ivyo umu invite avuka eh urondera inkuru kugira ngo
invite ari bugira ivyo ashaka nyine uragerageza gukingira abajya ariko aravuga
none iki ari base yaje bijya vyatuye vyari base
Nabyonzira nigera bikoze. Ya bijya ashe bijya vrema bijya byari serie gwere. Bijya byari serie ku buryo. Bijya byari serie ku buryo ebana byatera ingorane.
Byeme ni wanje ko ari byo kuri je ni hemera numva. Sinari kwemera ko ari byo.
Okay, durahejeje ikiganiro cyacu mu guheraheza nibazo bibiri. Kibazo cya mbere TV online, ama TV en ligne. Birakwiye ko zigabanywa cyangwa birakwiye ko ziyongere.
Ziyongere kurusha.
Kubera?
Kubera ko iyo iyo umutoya wandi no munsi yoza akugurura televiziyo en ligne bisigura yuko hari abantu bamukunda afise umuryango wiwe ni ngombwa bamukunde mbe bajya kutiyumvira ko nibamukunda na rezo sosiyo ni imbuga zaje zose zaje zitangura gukurikirana kandi cyane kuko akurikiranye imwe duca cyane gukurikira abandi tukaba turungutse abantu muri entertainment cyangwa mu gukurikiranwa kwacu niko niyumvira ni cyumviro cyanje
ni gigi kikujene na TV online iki urabye uvuga ati no I'm not engaged
ikinjena nta na kimwe jewe kinjena nuko iyo mbuze ikiganiro mu byiwanje tu nivyo binjena byabangine shauri yabo
okay
eh
sawa akajambo ko gusozera kiyago
ikiganiro emotion kuba kimeze neza abantu bashobora kuba biyumvira ati kubera iki goho nyine ari cyo wambajije nawe petete nuko hari uko wakibonye naranose commentaire ntahora ndonko z'abantu dukorana umwuga umwe ihuriro TV Hit Top TV about kijya kiganiro ni benshi bon ni kiganiro kandi ama commentaire ababoneka ntanyegezwe nta negative comments gifise kandi ni ciza arabambwira ko bazonyishuza imbavu zabo n'abansavye ko no gikora cyane niyo mpamvu vuba ari ikungira igiye gukorwa ku buryo bazozakironka kenshi gashoboka hama aho nagiye kubona rero ko ari kiza gituma ndagikunda n'umutima wanje wose kiko kirakogwa n'abandi bantu hari abari ko aragikopya bisigura yuko ni byiza naratanze akazi
waratanze akazi
yego
okay sawa
bana gutanga akazi wowe utahuye none iyo nkubu wa Santa yarakoze bijya bintu na Diwan biraba nubwo atarabije sinzi urako byatumye imbuga zose
ziryoha
bisigura yuko niko natanze akazi simana yanjye simvuze ngo ndo mu boss wo gutanga akazi mvuze yuko narakreatinze ikintu
Santa yaraguhaye akazi majamu mage
Santa ego yarampaye akazi se normal
nawe watanze akazi
nanjye natanze akazi
okay sawa nawe urwa turabatanga akazi ku bandi uraje akazi renda gutumye fata link hereza abandi runka mu magroup hari ababwira ati tuhanahana akazi hama bigende neza cyane je nitwa aza classic nari kubera na Andy mbere ya Andy buntu ni Andy le ni Andy nde
nishimwe
Andy nishimwe Andy reka ndagushimire
urakoze cyane Isaac nshimire n'abakunzi ba Isaac TV ndazi ko benshi bari ngaha bari ni wacu je suis kewi ndabashimiye cyane muri rusanga ariko kandi sinogena ntashimye umuntu wese icyo yatereye kugira STV ihagarara higeze ariko nshimire cyane nyakubaho wa byose nyene kutugira twebwe umubyeyi papa Alex mani muheza gire ego
papa Alex mani uheza gire guhe byinshi byuraza n'ibyo sigaza mwana wa mama dufise abantu nka ba Alex nka 10 nka wewe mu Burundi akiba asha cyo turuta na America hano ha
nibagiye hariho ikiganiro twigeze gukobwa iwacu na nuwahoza ari umukozi wa Star Boy agikoresha n'umukobwa witwa nani tena anje gatika aramubaza ikibazo ngo byoshye kukava muri Isaac TV yishura kwa Tovayo nanje naragaze kukibazwa rya hari ndavyibutse ngo ari abantu bahora kugiya gihe ari abantu bandonde ngo ntuzohemuke nawe nkundi ki impamvu ndabivugiranye kuko ababimbwiye nabakunzi ba Isaac TV ndabazi ndavuga ati jewe hari ababonwe mu bantu hari muri ISTV ngo nawe ntuzobigihe mu iki jewe n'ukuri
papa Alex yaragufashe neza yarakwize yaraguhaye byinshi hama ejo gacha uva ngo andi moto chi
hari ikintu kimwe batazi hari mu gukora ikibi n'umutima no mu gukora ikiza n'umutima urumva konona gukiza byose n'umutima jewe sindi umukozi wa ISTV ndu mwana wa ISTV apa na bijya by'ububeshi bya bindi tuvuga nganye ngo kubera iyo turi umuntu ndabivugiya ntibipfe biganano nicaye jewe nka mbere ya kamera ndiko ndavuga nabi STV
si kuvuga nabi kuvayo nico ijambo
oya no kuvayo ntitubeshanye jewe nta mutima ungana n'ukumvise yo kuvayo ariko ntituzi imbere yacu twe turabantu ariko ico nzi umuntu yo tuma mva muri STV ico nzi na mama wanje nta bushoboza afise
what
na mama wanje wa mujama radusi
turapfuye juba jukes erega ryo mujama we uri ryo twatwara ubwato umushoferi adusize
norera ijyango dosi
eh hari ngodo man si wawe si gwawe
yo umushoferi eh ijyango do zani ijyango do
aho sanga ari iwe vya ariko nta maheri
yo
eh
yo
eh ni kweli iwe mohera okay
ngo nahija
tanganyika ni iwanyu murayipangi hari mwiboka
asha ari mu suduria
ikuvuga rero Isaac sikuva ngo kutavayo jewe ndibaza ko bigoye cyoco nabwiye na mama wanje nta bushobozi afite bwo kunkurayo rero umuntu asanzwe yogira kugira nkureyo sindakubeshe biragoye vraiment ne biragoye gose
ya vrai
yego biragoye gose cyane mbere
imana ituje imbere nuko rero nari kumwe na Andy umukozi wa STV AC TV bategura rero sezo ya kabiri ya I'm sorry benshi mwabimbaza ndabizi season 2 ya I'm sorry iraje soon kandi Andy ni wazo wari muwasase tuzomena na masase mwabonye yarahereye mu masase
sindimwo
wetwa kwicara ndake yo
amahasa uva muri filme bica bigeho ariko ntacu reka twizere ko imbere ari heza tu
imbere ni heza cyane Jerry twaza classic nari kumwe na Andy ibintu byose ni fresh reka tubihereze imana reka ndamushimire cyane cyo majuma jux yari nje nyina afata urukamera nyine tura ni cuma okay behind the camera yari chuma jux mvuze chuma ni chuma koko chuma kumai
umukozi mwiza
ujyane ugivuga imfura za Isaac TV ujyane imfura Isaac TV jere twaza classic gira subscribe like na share ama tuwane twironkera ibiganiro bigoshe ibiganiro ndi mwitanganyika bigiye kuba byinshi kubera ahantu je nakunze sana murabizi
forward muze kubesha abantu uvyemeye ko bizoba byinshi bizobe byinshi abantu eh ntizo
je ndo cha
muganiro
mbonye ko ndagutari
acha ye tuwezi ikiganiro numvise ibyo wawe ariko ntuzobabeshe by the way uvuze bibe byinshi je ndavuga ngo ikiganiro so nani emotion ngo kizo bizobe byinshi kubera ko nzi bigoye ndatinya no kubivuga ariko
none ibiragoye ibi byo ibintu zagaho kawe ariko rero déplacement ibiki kujya
gari mbiri
sawa shawaho ya masha
felicitation wari
merci merci
ukoresha ukizagorera muri etage ya
gatatu abakunzi ba Isaac TV reka ndabashimire cyane gira subscribe like na share hama tubane tukurikirana ibiganiro byacu bye
Isaac TV ho